you Darren.
Superstar Entertainment Kenya.
Blazing the decks and rocking your speakers, it's DJ King Darren, hottest DJ on the scene right now.
Fire, baby.
Darren.
Wapende tena.
DJ King Darren.
Unzige na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Ona unatonipendeza, dimajirani wameanza kunigeza. Amya, teacher.